Mpempie no eya na eye nipa pi ene suade hunu se wombetumi aye adwuma na womanya bibi edie se womanya bibi dia ade aya na womtai adwene ho no eye bia womde womti ebeto edansie eye nipa pi ene suade hunu anka enru brebi anaze enru mfie bia wabona brawi no anko benya baby edniti ato na wachichire ebusia nanso senia eya etie ewo wiase afana pii no obehwe na enipa binom enni baabi da nia ede saade wei eba eye etoda efie anaase edan a enhyeda enoso anaase enipa wonhyeda enni sika pii a obetimi ede akwakosi ne dan anaase obetimi akwakoto edan enche yebia ena eye Ghana Statistical Service womu enipa ene edan akenkan a womu eyoye no womu de ehu ensunsanso anase ehu nsem ebeto dwa na nia efiri mu baaye ne se woba Ghana maamu a akere se edan a esisi eye woman yi mu no emu oha enche mu baye aduonu de na akere se eye kiosk dan anase eye dan a yede enade an eye fere no container ena esisi miamia pii ewo oman mu mpempii no eye womu a womu tubata efri eye womu kromu ekokro kese mu se womu kwa akopɛ obra bi abɔ anase womu kwa akopɛ adwuma ayɔ no etoda pii na no wobɛhwɛ wokoduru bia opɛse wɔkɔ no a na bia wobɛda ayɛ dadwene ama wo esan se wobɛhwɛ sika ananke wɔ se wonya no nya ede kɔ ha adan anase wɔde kɔpɛ baabi a wɔde ne tire bɛto no na ebi enni hɔ enipa pii nso ɛna wɔmo abɔ ɔbra ɛnyɛ sika kakra agu hɔ a na nka wɔmo hwɛ sɛ nka wɔbɛtumi apɛ ɛdan bi asie nanso ɛdan sie asase tɔ ne ho nneɛma nti wobɛhwɛ na wɔmo aba mu abu ɛnɛ yɛtu anammɔ ɛkɔ ɛyɛ nkrankorodua yi mu na yɛde ani ɛkɔ fefaa mu na yɛhwɛ bia a enipa a wɔmo ɛwɔ nkrankorodua mu no pii no a ɛhefa ɛne wɔmo ɛdeda nia yɛde yɛ ne kɔ huu yɛ no deɛ na kyerɛ sɛ ɛsɛ w'ani na ɛnsɛ wo ka kyerɛ wonam nkrankorodua mu ɛyɛ kwantempɔn akɛse ɛwɔ nkrankorodua yi mu so a wobɛhwɛ nkwankyɛnkwankyɛn pii no ɛhɔ ɛna adane amanfoɔ pii no mu ɛdaberɛ yɛne ɛyɛ wɔmo a wɔmoda nkwankyɛn bi ɛdi nkɔmmɔ na nkyeremu a wɔmode ma yɛ ne sɛ nea nti a wɔmoda nkwankyɛn no ne nyinaa firi sika a womu nie a womu betimi ɛde akɔ akɔ ha adan adamu
daa deɛ mesuro deɛ bet asɛ nipa akra wɔ hare nti no bisikɔ a ɛna wan nso akorɔmfo nso wɔ a woda akra bi a sɛ wotumi sɔre kakra bicause ɔmamfoɔ no na hanom a na sɛ ɔmo no na meso saa na ade akye nka wɔbɛda wo bia wode sika bɛtoa no wɔatare bɛtoa no ne nipa no wabɛfa no ɔdeɛ na wɔde kɔ nti ɛdaa no deɛ yɛberɛ wɔ hɔ paa ɛnyɛ ɛsi
ɔfa no me akyɛw me amox nikoi robertson ak poki nyɛ small apartment ne yɛ bibio ko ne yɛ ɔgyeme no no yɛ ɔ meno me yɛ ɔ nso ma yi family room ma mi ne yɛnko alo yɛnti baagya ko ne baba akɛ ɛbɛ ko ne ba wɔ ne baahwɛ bi no yɛnkelɛ ko megyeme ne bɛgyeme do mele nkyɛ ma
can you afford rent in Accra?
Oh no it's very hard I guess you afford to rent because it's very costly jalawa ona jalawa bi ana ntu ani kan ni ntabie ne nga kan bi enyo he jeme wo I forward can one room single room me jeme
inye bi 6 no beke inye shikauni enke manye ke another one ni wo 6 ele hu e ke mi juwe ke nu e fe 8 no ke ya wo chue mi e na chance ma wo chue mi cause beke bi ele nche e ko me wa agbo na no me three page me ninyo container lo four container atwe mi but because of that they can we few we be say nima teach nima shilashi
mi le me pini work your si jam na me pure day
e day to me nyenye pio
me ko me pure a day 15 20 ni ko nyene kan shika bro aba alok o kio se no wo mi kio se jemu ko be wo mi onu shishi me tumo 6 work your me lo to kio me what am I 6 I work your me onai onwo won power government fai nbe fe mbo ni ewa ni bi afi pepepe because kenu mo ni ona moko du mo ni mo no ni dia chele keke people they sleep inside rubber because of ni waka ile ewo onai nyemi wo won pa fai na kwe
bia wo hwei eye enkraman temu baako bia ye cameras etumi etu anamon ekɔ ho na ne a wo hwei eye bia amanfo eda enti se ye kase ye betumi esi saa amane ana se ohawa womu a womu ni baabi da no efa mu no ebesi ano a kwanben ene ebetumi esi ano ye bisa se ewo se aban ne ba mu na aban edan a wo sisie na wo kase ne bu efo na obi a betumi anya bi ato no ewo se wo hwe na wo koso ye ana se ewo se ankrankre adwuma efo a womu de womu de si omani so si won besi dan ama amanfo atumi anya bi atena mu ana se amanfo atumi atobie no womu ene wo se womu di ekan na womutimi sisi edan a ne bu efo bema eye Ghana fo pii no abetumi anya bi ato ene asem kase ba ko aye busa ene se wodabre mu pa no eti sey
I'm not going to be able to do it.